mprogramerero ya kulondoloza tikupitiriza nkhani imene tinayamba sabata yatha yokhudzana ndi kufunikira koyika poyera nkhani yokhudza zomangamanga. Tifuatize kuti adindo ali ndi udindo wanji polondoloza nkhani ya zomangamanga komanso nzika zili ndi udindo wanji polondoloza nkhani imeneyi. Ndekuti tibvetsetse nkhani imeneyi mu studio muno lero tabwera ndi alendo amene athandize kulongosola zambiri zokhudzana ndi nkhani ya zomangamanga. Komanso kumbukirani kuti mukhoza kutsata programu ya kulondoloza kudzera pa masamba athu a mchezo. Tili pa Facebook, pa Instagram, pa YouTube, komanso tili pa Twitter. Lero mprogramuyi muli ndi ine Joab Frank Chakaza. Takutengerani zambiri. Zina mwa izo ndi izi.
Programu ya Kosti ndi programu yabwino kwambiri. Zoyenereza zikanakhala kuti zimakhala zopanda malire tinayenera kuti makona onse a dziko la Malawi programu imene ifikire
ndicholengedwe cha boma ndithu kuti kamapanga project ina iliyonse anthu akumudzi aja adziwe chimene chikuchitika
anthu kuti kudera kwathu kubwera chitukuko amadziwa for example ife timakumana pa 11 pamwezi uliwonse umene timauzana za maprogramu aza chitukuko amene akubwera kumanera
ndipo janane kuti mstudio muno lero tili ndi alendo nthawi yoti tsopano alendowa tadziwe kumanja konga kuti ndi a Jole Kenan iwowa ndi oyankhulapo pa zochitika mdziko pa chingezelo mna ndinu consultant
and activist
and activist activist osalongo menyera ufulu wa anthu chabe
yayi
mmachita zambiri
kuchitapo kutengapo gawo pa zochitika za mdziko ngati nzika komaso mogwirizana nda anthu wena kuti tipititse pasogolo chitukuko ndi chikhalidwe chabwino.
Kumazere kwangaku ndili ndi a Jeff Kabondo iwo watu ndi oyang'anira za ulamuliro wabwino kapena kuti governance ku African Institute of Cooperative Citizenship ndipo peza nchachitali ndikuti AICC ndikubera mundilo lakutera
nzololedwa
kutera tiyambe ndi nkhani ya cost lero funa tivetsetse kwambiri za cost ndikudziwa kuti mwina mukulongosola kwanu akenani mutha kutiuza kuti kodi cost pano siri kuchwa soti cost ndi dzina lina koma pofusa ndingonera kuti cost ndi chiyani.
Cost ndi kudula kwa mau kapena chifupikiso chionena kuti cha dzina mchizungu limene machira kuti construction sector transparency initiative imene imaonetsetsa kunena kuti zinthu zokhudzana ndi kumanga manga zizichitikira poyera anthu azitengapo mbali anthu azidziwa ndalama zimeza kugwisidwa ntchito komaso ntchito imene kuyembekezereka the quality ntchito yake kuti khale ya mtengo wabwino ya mtengo wapatali mulingo wake wabwino ndi chilichonse chokhudzana ndi zimezo nga amene anthu akulembedwa kuti agwire ntchito alembedwa motani ndondomeko zoyikidwa zimene boma limatsatira komaso zimene mabungwe ena amatsatira mwina poyambira ndikhozo fotokoza cha
koma ndikudziwa kuti pano siti kunena soti cost inangotsalira ngati dzina chabe
yes.
Koma pano linasinthidwa
linasinthidwa dzina limene lili pano pali kutchedwa kuti infrastructure transparency initiative
chabwino
chifukwa choti cost imangoyangana kwambiri za construction ndiye construction yo zomangamanga ndi gawo limodzi chabe ndiye popanga include poyikapo kuti ikhale infrastructure amafuna kuti zinthu zinanso zimene zori sizini mkati mwa construction zikhale mbali mwachitsanzo anzathu amene amapanga za IT amapanga so za construction koma sizikhala zori za misewo yayi pamakhala zinthu zimene amachita kuti nkhani za IT izo ziziyenda bwino mwachitsanzo ma fiber cables for example that is also part ndi mbali imodzi ya infrastructure mwina ndi pange choncho komaso mzanga mwina Jeff akhoza kuonjezerapo
a Jeff kodi ndi bungwe limene ndi la boma kapena ndi bungwe limapaloka
limene litisanene kwambiri kuti ndi bungwe koma mwina tinene kuti ndi ntchito kapena pachizungu kuti initiative
an initiative
it's an initiative imene ndiya ikupezeka maiko angapo pa dziko lapansi ndikuphatizikirapo ku Malawi kuno ndiyeno maboma amapemphedwa kuti atenge nawo mbali popitisa patsogolo ntchito yoonetsetsa kuti khani ya zomangamanga ikuchitika anthu akudziwa zokhudzana ndi maprojekt amene akuchitika a zomangamanga.
Mprogramu iti makhala ndi chidwi ndi nkhani ya kayendetsedwe kabwino ka chuma cha dziko pa chingerezi kuti public finance management. Kuti kuchita zinthu poyera kumathandizira bwanji pa nkhani ya kayendetsedwe kabwino ka chuma cha dziko?
kuchita zinthu poyera kumathandiza kuti chuma cha dziko chiende monga mmene anthu akuyembekezera kuti zotsatira zake zikhamotani. Pamene pandu tanthauza kuti tiyelekeze kuti boma lufuna kumanga nsewu.
Mm-hmm.
Zimakhala bwino kuti anthu adziwe kuti kodi nsewu umenewu amene akupereka ndrama ndi ndani, kapena ndrama zichokera kuti, ndi ndrama zingati, komanso nsewuwo udzakhala wautali bwanji, ndipo nanga udzatenga nthawi yaitali bwanji kuti umalizike. Komanso ndi atiwo amene amange nsewu umenewu.
Mm-hmm.
Zimenezi ndizofunika kwambiri kuti anthu adziwe chifukwa pamakhala chiyembekezo chakuti anthu chimene anthu amakhala nacho.
Mm.
Mwachitsanzo, tiyelekeze kuti mukumanga nsewu ku Area 49, anthu amafuna adziwe kuti kodi nsewu umene udzathalire. Mbuyo mutakhati kumaona kuti anthu awuzidwa kuti kumangidwa nsewu, koma kupezeka kuti mwina nsewu uja, malomo manga miyezi 6, kwamangidwa miyezi 12.
Mm-hmm.
Tsopano ngati ntchito munayikonza kuti igwiridwa miyezi 6, koma yamangidwa yagwiridwa mu miyezi 12. Pamakhala zinthu zina zimene zimachitika. Mwina ndiye kuti muononga ndrama zambiri. Komanso mwina kapena quality yake ipezeka kuti sizinapangidwe mmene mayembekezera.
Mm.
Ndiye mukaika zonse poyera anthu amakhala kuti akudziwa ndipo amatha kutsatira kumatsatira kuti kodi zinthu zikuyenda ndi mmene mudakonzera.
Kuchita zinthu mosabisa pa nkhani ya zomangamanga ndikofunikira kwambiri ndipo nzika ziliso ndi udindo waukulu olondoloza ntchito ya zomangamanga pofuna kupewa mchiridwe cha waziphuphu ndi katangale. Mulipoti ili tufuna kuti tione limodzi kuti kodi nzika zingakwaninitse bwanji udindo wawo olondoloza kuti ntchito zomangamanga zikuyenda mwachilungamo. Tateni litsale limodzi nkhani imeneyi.
Ine ndi alimbikitse ndi kuwapatsanso chikhulupiriro amalawi kuti programu ya COST ndi programu yabwino kwambiri zoyenereza zikanakhala kuti zimakhala zopanda malire tinayenera kuti makona onse a dziko la Malawi programu imene ifikire chifukwa ndi imene iti ipereke chilimbikitso iti ichepetse chikaiko komanso iwapatse liwu eni yake achitukuko kwamene ali amalawi olipira misonkho kumafunsako ndi kumaonetsetsa kapena kumatsutsa kumene mmene zitukuko zina zikuyendera.
Nzika kutenga mbali ndi mbali imodzi ya ntchito kwa anthu a mmidzi amapeza nawo ntchito akamagwira nawo ntchito zija, but apart from that komanso anthu aja akamadziwa chimene chikuchitika pa project ndikodi wabwera kuzagwira ntchito ndi ndani ntchitoyo ichitika motani afuna tipangire chitukuko chotani komanso nthawi yake ndi yaitali motani anthu ajaso amakhala ndi chidwi kumaonesesa kuti zimene auzidwa zizi zimene zichitika pa project ija amakhala kuti anthu aja akuzitsatiranso. So zimene zo zinali zina zimatha kuchepesanso chinyengo kunkhani kwa mbali ya anthu opanga project kuza anthu amidzi amakhala kuti akudziwa chimene chikuyenera kuchitika pa project pacha.
Kuchita zinthu poyera kuphoza kulimbikisa kumanga zinthu zapamwamba kapena kuti za quality yabwino munjira yonena kuti ndiyoti pakhala kudziwika kuti pali mpikisano omanga chinthucho. Ndiyoti amene akhoza kubwera poyera kuti ineni kuzopanga chakuti akhozakhala kuchuluka ndiye mukuchuluka kwa anthu funa kupikisana nawo ndiyotinso tili ndi chiyembekezo nena kuti aliyense opikisanayo apereka kuthekera kwake ndiyoti amene angazasankhidwe kumapeto kuona kuti uyu ndi amene atapange ntchito iyo ndiyoti akhala amene wapereka kuthekera kuti akhoza kumanga nsewu mwapamwamba kusiyana nena kuti angopangira kuseri fa akhoza kumpeza munthu apeza akhoza kumanga nsewu koma nsewu osamangika mwabwino fana kuti akugwirizana kuseri popanda pompikisana ndiye kuzichita zinthu poyera pomanga misewu popanga zitukuko kumathandiza nena kuti anthu odziwa bwino ntchito apeze mwayi olowa nawo mumpikisano kuti chomangidwacho chikhale chapamwamba.
Chitukuko ndi cha anthu boma limatero andi aliyense akuziwa ndipo ngati ineyo ndiye tengera chisazo cha banja ngati banja langa tufuna tipange china chake koma sindi kulipanga involve pama wa azaika question mark chikwa chani ndikubisa so boma lena kugwisa nchito anthu aziziwa zimenzi kuchitika chikwa chitukuko choncha anthu ndibwino kuwauza kuti tupanga mseu wa 100 million ndipo anthu aziona kuti mseu wa 100 million wa 100 million akangoti mwezi umozi wayamba zigwembe anthu azifusa kuti apa jamati wa 100 million yalowa pamene so anthu aja azikhala ndi udindo umwini wa chinthu
tikapita kumudzi kwapanga project tikumayesesa nthamudzi adziwe what is happening andi kawiri kawiri timafikira kwa DC kwa fotokozera kuti tifati kapange so wakuti wakuti anda DC nda mama titandiza mwina kugwirizana ni mafumu mwejo kwa uza antu chime tukufuna tipange koma ndicholenga cha boma ndi kuti kama panga project ina iliyose antu akumudzi aja adziwe chimene chikuchitika because you are just ni maso atu ife kuno ngati china chake sichikuenda bwino you are jana mina madidziwisa so kuno kuti ah mapaka kuti pakuti kanga sizikuenda bwino tabwera nomzaone so timayesesa kuti antu akumudzi aja adziwe chimene chikuchitika ndicho ngachoti azitoneraso kuti five and hasn't my card in my office mwana sitakusi tingatikudziwa nthawi zoso kuti daily pa site wacha pauchitika zotani koma anthu akumudza chana mena mati anganira makanga ndi maso athu pa ntchito ilo semeye kuchitika kumudzi kucha
chimodzi modzi ngati momwe lili dongosolo la dziko kuti kubwera chitukuko kudera malo moti mudzi onse upite kukapempha chitukuko kapena kukadandaula ku parliament tamatoma munthu mmodzi bera limodzi kapena apite ku full council kuti akapereke madandaulawo tamatoma munthu mmodzi kansala ndi chimodzi modzi nzika zikungosowekera kukhala organized mkusankha owayimira amene angakhale pakamwa pawo komanso maso awo kukawalankhulira ndi kukawaonera zina tivumere sizingachite kutheka kuti mudzi wonse uziyendera nseu ndikuti anthu ati dabwanso kuti kodi ku Malawi chitukuko mukuendesa bwanji koma angapo amene akuimira liu la anthu ambiri mzotheka ndithu
akenan boma likulimbikitsa kuti ma contract azikhala poyera kodi izi zimalimbikitsa bwanji kuti zinthu zizikhala pa mtetere makamaka pa nkhani yogula katundu wa boma
zimene zinzofunikira kwambiri tizindikire kuna kuti boma likamapanga chitukuko likamagula chilichonse limapangira anthu bomalo ndife anthufe ndiye akamachita zinthu poyera pacha anthu wani amakhala ndi kuti akudziwa chimene chikuchitika komanso zimapatsa mwayi anthuwo kuti atenge pombali anzanga akabondo anafotokozapo kunena kuti pamene anthu akudziwa zimene zikuchitika kumene akhozoka yang'ananso ndi kupeza information anthu amakhala ndi kuthekera kotsatira chinthucho anthu amene amagwira ntchito mboma mwachitsanzo for example tinenge chitsanzo choti anthu akumanga nseu mainjiniya amene amakapanga certify kuonesa kuti ntchito yagwirika moyenelera mulingoso woyenelera ndi wochepa pamene anthu aja akudera kumene kukatakhala kuti akudziwa bwinobwino chifukwa chiti zinthucho chazitikira poyera akhoza kuthandizira kukhala ngati maso aboma chifukwa chinthucho chitukukocho ndi chawo tere kuti kuchitira zinthu poyerapa zikuthandiza ndithu kunena kuti boma lipeze mwayi wonena kuti ntchito izigwiritsidwa bwino bwino komanso muchizungu ndikhozonena kuti pa ntchito imene kugwirikayo pazikhala value for money
akabondo nafuna kuti tizukute ndithu nkhani ya kuyika zinthu pa mbalambanda makamaka pofuna kuona kuti kumagwirizana bwanji ndi nkhani ya kayendetsedwe kabwino kachuma cha dziko chifukwa zoonika kuti nkhani yagona pamenepa pakodi zinthu tikumazika pa mbalambanda anthu azitha kuziona zikulumikizana bwanji
kuyika zinthu pa mbalambanda kungathandizenso kuti pasamakhale kukayikirana ngati boma likupanga project koma mwina silina fotokozera anthu ndondomeko yonse kapena zimene zilowe mu project muja chiyembekezo chimene anthu amakhala nacho chimatheka kukhala mwina chopitilira muyezo kutengera ndi zinthu zimene zingakwaniritsidwe choncho ngati boma layika zinthu pa mbalambanda zikuthandizanso kupereka chikhulupiriro kapenanso kuchotsa chikayiko chimene mwina chingakhalepo ntchito zachitukuko zikamachitika mothandizidwa ndi boma
kuseri kofuso limeneli akenani pali nkhani ya kusapereka uthenga woyenera tsopano makamaka pachingezi ngati project information kuti utenga ujasuku kuperekedwa kungakhudze bwanji ntchito za chitukuko
kumasokoneza ntchito za chitukuko chifukwa choyambirira ngati anthu sakupereka sakupatsidwa uthenga woyenelera akayikira chachiwiri pakhozokhalaso chifukwa pakhozokhala kampeni kumphasa amene akuyenera kupereka uthenga sakupereka chifukwa chani mpamene ndipo amapezeka kuti pakulowera pakulowera nkhani za chinyengo mukumbukire kunena kuti tikamati uthenga tikamati information information empowers imapatsa mphamvu anthu ndiye anthu ambiri nthawi zambiri amachita zimene zikuti anthu aja asakhale ndi kudziwa chimene chikuchitika cholinga chone kuti pakakhala kuti mbali kukuchitika zina za chinyengo anthu asangathe kutenga gawo lenileni kutengapo mbali loti akhoza mwinanso ngakhale kupanga ripoti kumene kumabungo oyenera ngati anti-corruption bureau mwachitsanzo ndiye zimene zizi nzinthu zosayenera adindo akuyenera kuti apereke uthenga woyenera mu nthawi yake komanso poyera uthenga osakungokhala kwa anthu ena
cost yakhala imodzi mwazikhomo zolimbikitsa kuchita zinthu poyera komanso kulimbikitsa makampani amene siyaboma kuti azichita zinthu motsatira malamulo popewa nchiridwe chawa ziphupho ndi katangale cost iliso ndi udindo waphunzitsa anthu kuti kodi udindo wawo kapena ufulu wawo ndi wotani polondoloza ntchito zosiyana-siyana za chitukuko mulipoti lotsatirali kufuna kuti tivetsetse kuti kodi kampani zimene sizaboma zimagwira bwanji ntchito zawo za chitukuko motsatira malamulo pofuna kupewa ntchitidwe wa ziphuphu ndi katangale tatieni titsatire limodzi
kusolo kuno ndikakhala ndi zinchito pa project ngati zomangamanga choyambirira timalengeza kuzera mu anzathu a newspapers komanso timaika pa noseboard pathupa komanso timadwisaso ppda website ya ppda komanso ifeso ngati lunge site tiso ndi website yathu ndibe mumaziwo abe unena ni technology koma kwakukulu timadalira kulengezera ma newspaper komanso umakhoma mu misika yathu kuti wina aliyense akhala kuziwa m'malawi kuti ngati ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga nawo compete apange nawo ndiye chilichonse chimakhala transparency ndithu
anthu kuti kudera kwathu kubwera chitukuko amadziwa chipo chonena kuti timakhala ndi kukumana ngati pa mwezi wina uliwonse for example ife timakumana pa 11 pa mwezi uliwonse umene timauzana za maprogramu aza chitukuko amene akubwera kumanera ndiye timakhala ndi a chair ADC kubwera ndi ma VDC onse amanera for example ngati tiye kabudula timakhala ndi ma VDC onse atiye kabudula ma VDC aja nawe amanyamula uthenga okauza anthu chifukwa choti anthu sangakwanitse kubwera ku malo ngati amene anthu onse sangakwanitse kudera kubwera kudera ngati limenene then kenaka timatani timauza ma VDC aja namene amatani namene amabwera amatenga information kumakauza anthu amadera mwawo komanso dzidzisaso majani mafumu ndiye chitukuko chija chitamabwera mudera amakhala kuti onse aja anthu aja kutani akudziwa kuti kudera kwathu kubwera chitukuko ichi ndi ichi
ife makamakano mwina ntchito zikatuluka timayang'ana kwambiri mwina mma newspaper komanso muma malo ina ndi anofunika imene makhala information yokhuzana ndi ntchito zimenezo ndiye timalondoloza ndithu kunena kuti mwina tikapanga nawo participate mu ndondomeko imeneyi tidziwe kuti kodi amene awina ndi ndani mwina ifeyonso tikakhala zoti sitidachite bwino timapempha kuti no atifotokozere kuti asitidachite abwino pati ndi pati ndipo mwina ngati sitife okhutira kuti no amwina zifukwa zimene anena kuti sitinachitire bwino timatha kupemphaso kuti ayi ataunikani mwina mumanena kuti pepa lala kuti tilibe komano pepa limenelo linalimo ndipo mpiti document yathu tinayika ndiye ndi zikutithandizira kwambiri komanso zikupereka chiwongolero kuti no kunena kuti titha kumatsata bwinobwino azinthu makamakano mmene zikuyendera zokhuzana ndi kugula mwina katundu kuchokerano mwina kuma private sector komanso mwina pa public institutions
ayina ngati mmene timafunisisa kuti zimene zikhale poyera kuti sakhale akuziwa chochitika ndi chani mtown muno ndiye chifukwa chake timapanga zinzonena kuti tipange advertisement yoyenerera ndithu sikuti timangopanga kamozi kamoziso yayi komanso timayesesa kuti tikhome maposti madera omwe timaziwa kuti mumafikira anthu osiyana-siyana komanso kumagwiritsanso ntchito ma interest groups even ampingo amene timakasiya makalata kuti anthu akakhala mwina machechi muja azilengezabe kuti kusiti kuchitika zakuti zakuti kapena even mablock leaders athu madera mwathumu kuzera mwa macouncillors timatumaso kuti akazikalengezera kuti anthu amzinda wachilongo akhala kuzwa chomwe chochitika kusiti komanso ena ngati nkhani ya zintchitozo amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga nawo kulemberako kupanga nawo kompiti ndololedwa ndithu chifukwa chake ifeyo timayesetsa kuti china chilichonse chikhale poyera kuti munthu wina alese amene ali ndikuthekera apange nawo
ndondomeko imeneyi ndi yabwino kwambiri ndipo imapindulitsa chifukwa ino mukudziwa kunena kuti pameneno mukufuna kupeza ntchito mumachita compete chamanena kuti ena mwinano mopandano chinyengo kunena kuti aliyense atha kupezapo mwayi malingana ndi ukadaulo wake chifukwa mukudziwa mu industry mu muli makampani zambiri mbiri kumano mwina ntchito ikatuluka imanena kuti iperekedwe kwa munthu woyenera amene ndi zinthu zoyenera mwina mapepala kapenanso mwina capacity kuti kodi chuma chake ndi chotani ndiye ndondomeko imathandiza kwambiri kuti ipeze munthu woyenera kugwira ntchito imeneyo ku private sector ngati feyo tikuona kuti ndi zinthu zopindulitsa kwambiri chifukwa zikupereka danga kuti akulandira ntchito mwina kampani kapena munthu woyenera kuti agwire ntchito imeneyo
ngati wakawali wa 23 muziwa kuti paja munali ndi mumaonayense uja sunali bwino yaye tinapanga advertise komanso amalawi komanso malezensa town muno anapanga bidi zidapangidwa bidi anthu anaona wowina anapezeka andi tinapanganso announce kumpasa contract joti munthu atenga contract ndi kumazosezo paja zimakhale ndi ndondomeko yake chifukwa zikatero zimapita PPDA PPDA amakaunikiranso zimene zichazi anda makomiti osiyana-siyana zikafika povomerezeka munthu uja timampasanso another 21 days kunena kuti apanga kuti wawina ndi ameneyo komano ngati pali vuto ngati ma public aliso ndi ufulu wonena kuti ya contract amene mwina ali mavuto ABCD zimene mwayi umene umakhala ulipo
tikupitira kuyeza ndi a Joel Kenan komanso a Jeff Kabondo mprogramu yathu ya lero ya kulondoloza Kabondo pali nthawi zina zimene umamva kuti makontraktala aonjezera mtengo ntchito ili mkati zimenezi nzomveka ndithu kuti zikhoza kuchitika
zimenezi zingathe kuchitika potengera ndi kuti pali zinthu zingapo zimene zimatheka kusintha mu ikonomi ya dziko pamene project ili mkati ma project ena amakhala atali mwina 5 years zaka 5 ndiye mwina mkati mwa ndime nkupezeka kuti zinthu zasintha mtengo kwambiri kuposa chiyembekezo chimene chinalipo ndiye mwina pamatheka ndithu contractor ndi ujeni kukhala pansi nkuwunikanso kuti mmene mukuoneramo mwina pakufunika kuti tisinthe nkhani ya mtengo koma ndikhulupira kuti izi zimayenochitika mogwirizana ndi mmene mgwirizano unalili komanso mbali zonse ziwiri kukhala pasi nkukambirana ndi zotheka komanso nthawi zina zimatheka chifukwa chakuti pa nthawi ija yochita mpikisano ofuna ntchito ena amachitira dala kupanga bidi mochepa mcholinga choti iwo aja apambane koma ntchito ija ikamakambika kupezeka kuti akweza mtengo imene ndiye ndi njira yachinyengo
ikakhala kunena kuti contractor wogwira ntchito anapangira dala kutsitsa mtengo ndiye kenako wayamba ntchito ija kumanena kuti mtengo uja afuna aukweze chimenecho ndi chinyengo nzosayenera kuti zimenezo ziloledwe komano pali nthawi inake yoti zinthu pa msika zakwera chifukwa choti mwachitsanzo ndalama yagwa mphamvu komanso mwina mafuta akwera mazifuka zina apo pamakhala pomveka koma chimene chimayenera kuti chichitike nchonena kuti opereka ntchitoyo client ndi wogwira ntchitoyo akuyenera kuti akambirane ndi kugwirizana komanso kakwezedwe kake ka adjustment kake pakhale percentage yoti yoyenerera napereka chitsanzo kunena kuti project ya 1 billion nkupezeka kuti ayi zinthu zasintha inde nkupezeka kuti project yomwe akunena kuti ayi tikufuna 7 billion pamene pangokhala kuti anthuwa akugwirizana kuti abere amalawi zimenezo ndizosalolezedwa zimene tikufuna kuti anthu atengepo mbali zinthu zichitira poyera
kodi kusayika zinthu poyera kumakhudza bwanji ntchito ya chitukuko chachuma cha dziko
kumakhudza njira zambiri choyambirira anthu sitimatha kufikira kwamene kupeza zinthu zimene tikuyenera kuti tipeze chifukwa kuti chitukukocho chimene chimabwera chitukuko cha mtengo wopanda pache puwa kwalite nanapo kanthaki anaka kuti msewo mungoyamba kumene musanamalize msewo watani wamba kale kugumuka mukati tukatengaso ngongole zina ngongole zoti zidzukulu zanga za ine zidzapereka zidzukulu zanu zidzapereka ndiye zimene zimasokoneza kwambiri ntchito za chitukuko molomoti chifukwa china chikachitika chikhala chogwirika chokhazikika
tipite mbali ina tumango bweleza bweleza kupanga zinthu zomwezo mwezo dziko nkumango imba pamwe pamwe mamoti zipira ulendo ucha uri tikafike kukena niko
nzika tuunena pano kuti ai zikwena zizitsata zikwena zizidziwa nkhani za chitu kuko koma fuso nkumati kodi nzikazo zili ndi mphavu ndithu zoti zikhoza kufusa adindo mmene ntchito za chitu kuko zikuyendera
zikatu zili ndi mphamvu yakuti zingathe kufusa adindo kudzera munjira zosiyana siyana mukudziwa kuti mu midzimu athumu tili ndi anthu atsogoleri monga mafumu tiliso ndi atsogoleri monga makansala komanso otimilira ku nyumba ya malamulo komanso tili ndi mabungwe amene amagwira ntchito mmadera choncho mothandizidwa ndi zigawo zimenezi zika zingathe kupereka maganizo awo ngati zili ndi information yokwanira kapenaso ngati zingakhale ndi madandawulo ena aliwonse okhudzana ndi ntchito zimene zikuchitika mʼmadera mwawo
tithokozera alendo amene nawo mu studio muno amene alithandiza kumvetsetsa zambiri za bungwe la Coast komanso udindo umene lili nawo pophunzitsa anthu za kulondoloza ntchito za chitukuko mʼmadera awo ndikhulupirira kuti mwaphunzira zambiri kudzera mprogramu imeneyi kumbukirani kuti kulondoloza ikupezekanso pa masamba a mchezo tili pa Facebook pa Instagram pa Twitter komanso pa YouTube tiyeni tipize kucheza komanso kukambirana nkhani zokhudzana ndi chitukuko cha dziko lathu pa masamba a mchezo amenewa ine ndi Joab Frank Chakaza kufikiraso nthawi ina pamene zakumani mprogramu ngati imeneyi ndingoti tsalani bwino.